mi hoyi silly silly baby. Mi a fili 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 kwa magadi mpakara. Oya gili, oya baby. Are you gonna dance? If I show you my money, are you gonna party? Kisha twende nyumbani. Yani kiweka tam, ukitoa tam, inakuwa ta 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 tam. Ukinyama tam, ukinuka tam.